puhake me au siu ki he mamani. Aho no masani, pe amoho no ngahi lelehi. Toko lahi foki ai, moe ngahi matakali. Kou fie fia ai, mo fe au, a eku hori, te he koe tali. Me fai atu pe, a eku laka I he eku fili. O si o ai, ki he nanu ngā o mamani. O doki I loa ai, tā koe puna pe. Aho no ngahi tuku agi mai, oho no whakakari ari. E si ho. Fano mo ai ki hono malangai Kakala isi koe ngawe na kai E funga kolosi E tangi ai e ofa mama Me he whau ahai Ki he masinga tuku hau sia Kodo ki le ai o say goodbye Ki he mo ui ane a fi Kaura ka au ki he eiki E si ho
Jehovah, 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 Shalom, Imamani.